Tetana inseko yikizere
Umwana wifuza ejo azaza heza naryoherwa n'ubuzima hose mvuga bakumva nabo bakira uko nimva maze mukanyitaho tugahuza urugwiro by'ukuri
Yeah.